out of here and move it. We'll tell them to fire up the chopper. We'll be there in a minute. Don't even think of this.
What? Taking out a cigar.
No, you ain't. Oh, no. Murdock, please. Don't look at the horses.
Horses?
Oh, no. Oh, no. Oh, no. No. I used to have horses on my walls. Horses in my bedspread. Horses in my closet. Horses. Horses everywhere. Shut him up, man. Whoa, 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 whoa